bano am ko ken amul moy khutbul khalqi
Senegal, mam, jaratula. Sadiq Bazar, Senegal, mam, jaratula.